You're now rocking with the finest DJ, DJ Iceboy.
Yeah. Damn, son, where'd you find this?
Mm-hmm. solo tú ni la masa ingilos la bilbenia ay malu me gulo pangena en tu senta un solo tú ni la masa ingilos la bilbenia ay malu me gulo ay no
Se cufi que la guiñaña cona sakufike langi nyanya kona mkuzeni mbambe
ni out the shop mina anando yininga mina ngihlekana bonke umuntu ohlekana nami bindeng bese lokugcibela kodwa mangisukela ngizokushintshela mina ngiyout the shop mina babuze bonke bazokutshela ngiyout the shop mina anando yininga mina ngihlekana bonke umuntu ohlekana nami bindeng bese lokugcibela kodwa mangisukela ngizokushintshela mina Gia o te chapo mina Goba uso si sola Uso si sola Uso si sola Goba uso si sola Uso si sola Uso si sola
bazamile usohlukanisa uhluleka abaphansi bavumile ukuba sifanelene thina sobabini masikunye iyajabula jabula sonwabile siyathandana bazamile usohlukanisa uhluleka abaphansi bavumile ukuba sifanelene thina sobabini masikunye iyajabula jabula
Happy, see the cool, yeah. Da 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 da. uzongixolela yini angekuphinde kwenzeke ngithathekile nami
hayi sengibona amabhilidi ngihlelini amayakayaka ngisibheve ngamawalawa isiphithiphithi ngidlalisela ngamavulavala igusha ingene ekhitshini shona ilanga nabo noma langa ngenza iplani igcwalisele ontakalanda izinto za-overseas i-international ngethi fabulous endleleni zikalakala kalakala kalahayi sengibona amabhilidi ngihlelini amayakayaka ngisibheve ngamawalawa isiphithiphithi ngidlalisela ngamavulavala igusha ingene ekhitshini shona ilanga nabo noma langa ngenza iplani igcwalisele ontakalanda into za overseas internationally get to fabulous as it is kalakala
we salasa kolukulisa la ngibuya khona cushe ngamithisa abona uma langa bangena bangvimba ngisakwazi nokubheka nasemehlweni ngisakwazi nokubheka nasemehlweni angisakwazi nokubheka nasemehlweni angisakwazi nokubheka nasemehlweni shu Wena sanda sambekhacela ukulisa la ngibuya khona cishe ngamithisa abona uma langa bangena bangvimba angisakwazi nokubheka nasemehlweni 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 isho
malanga ngenzi plan igcwalisele ontakalanda izinto za-overseas international get to fabulous endleleni zikalakala